ke tshwere zaka ke batla go tshwara plaka ke tshwara bana I'm sorry mama ke funu dagwa ke tshwere zaka ke batla go tshwara plaka ke tshwara bana I'm sorry mama